nanga so kata pakoroni fo kata pakoroni fo kata dogo keni fo ondo nanga so kana tere ni file kana denge ni file kana muso ni file mananga so kana dugu denu file kafula denu file ba mana denu file uye wala uka so kawakado denu file maraka denu file
Yeah.